Mulibwanji wano nsamene mukonera program athu ino pano pa Malawi page ndine Dwasi Moyo monga mwanthawi zonse ngakhale benasowa pakativa sikuti ineyo basi palibe iyayi ndilipo pa munthu ukamasowa ndi zimakhala zina zinthu zambiri zikuchitika zinthu zina ndi zina zakuchitikira anthu bena achikonda mafata ndithu malowa maujen pa Facebook account yanga mameseji mene kuja bwanji nanga mavideos simupanga simutibweretsera tikungoona sister wanu ayi ndilipo ndithu komano sinanga moyo wa munthu ete zambiri zimatha kuchitika sindimadziwa kuti moyo ukhala choncho iyayi koma ndilipo ndilipo ndithu panopa ndaambiranso ndithu kubwezerani maprogramu onse aja nkhani zonse mwakhala mwazisowa nthawi zonseyi ndiyambiranso monga mmene nthawi zonse imene timapangira deyire ndithu kubwezerani zokoma zokoma kuti inuyo muzisangalala ya nde musadabwe ru ziyu ndi fotokozabe ayi ziyu linali tsiku ilo after tapangapanga mavideos chiyese chatheka basi mawalakilwa tu kapeza kuti munthu thupi ndithu limatha kukhala lotani lofowoka nthawi zina sikuti nthawi zomakhala munthu ukusangalala iyayi napezeka kuti basi thupi lifowoka ndithu kudwala timalungo kupita uchipatala ati ayi malungo mulibe komano ndimachani ndima infection timene tidi ndena atipasa ndithu timankhwala monga madziwa zipatala zaboma zina nthawi zina amathu akubweza kuti ayi mukagule kwina kwake nthawi zina ayi mankhwala mukalandira athu akakupatsa bwino bwino koma ya ndinaenda chisomo cha mulungu kuti nakalandira mankhwala bwino bwino mene kujako mankhwala aja kumamwa kumamwa mankhwala aja mazoti kukamwa basi kungokhala kanthawi matenda ajayambiraso zosayenda nde zinangochitiraso chisomo cha mulungu kuti tifike pati tifike saizi noyi kuti awa ndilipo ndithu ndapona kuyankhula ndi mphamvu after mankhwala aja kuwapanikiza kwambiri kumwa ndithu nthawi yayitali ya mpenda mbanokhano bwino chichose chiyenda nobwino komano ndilipo ndithu ndilipo mpano ndikufuna ndilangizeko kwa anthu ena oti amakhala oti mwina ena alipo oti chibadweni sanambe adwalapo iwozawo zimayenda bwino bwino amakhala life yabwino savutikaso kuti ine apa pakundiwawa pakundiwawa ayi anthu amene ajawa muzipemphera kwa basi chifukwa chimakhala chisomo cha mulungu chimakhala chisomo kuti mulungu akukondera mafunika kukadzuka mama muja kuyamika kuti ambuye ineyo dziko mulayo ndalitani ndaliona palibe kuti ndikudwala ulo famili yanga palibe amene akudwala palibe amene watisiya chiyose chili cha chiyose chili bwino bwino mafunika kumayamika ukadzuka mamawo kumuthokoza mulungu wako ndikamathaso tsiku kuyamikaso kuti ambuye zikomo tsiku lalero ndaliona ndikuchaliraso kuti ndione tsiku lachani tsiku la mawali kumayamika ndithu kwa mulungu fa alipo anzi athu amene ali mzipatala akudwala matenda osiyanasiyana oti yena kupita kuti kukaona wekha misozi ithu kumatuluka kumalira kuti kodi ineyo mulungu akundisungiranji kumotchale kuja kumakhala ndithu maliro deyire deyire every day kupezeka zokuti anthu akatenga maliro mwina anthu almost kandi pa 50 pa tsiku paja anthu akatenga maliro iweyo kumazifunsa kuti kodi ineyo mundapambana chani ambuye kumafunika kumamuyamika mulungu kumamuthokoza mulungu pa zomwe akupangira kuti ineyo ayas ineyo ndikuyamika mulungu chifukwa chii chilibadwireni sinambe ndatani ndadwala olapo ayi ndinadwalapo koma ndinatani ndinachira nde zinthu ngati zimene zimafunika mwamuyamika mulungu mwamuthokoza mulungu fa kuchipatala kuja aliko anzathu oti iyeyo obvetsa chisoni tikapita kungozi kuja ukapeza ndithu anthu oti avulala oti anavulala zoopsha zija zomati koma anthu awo achira koma chifukwa chachisomo cha mulungu chiyonse nkumakhala chotani kumakhala chotheka munthu chakuchira mno bwino kumayenda ndithu mno bwino nde alipo ena anthu amene anayiwala zopemphera chifukwa choti iwo chichonse chawo chikutani chikuyenda ayi ine ndikudya msima deyire nomwati deyire kuti wanga ndichani zipemphera ine aya mulungu kulibe ena amatero koma isibwino mumakhala pasi mwazifunsa kuti kodi ineyo ndibwere pa dziko pasi pano chifukwa chani mulungu ndiye kumatenga ndithu nthawi yoti ineyo nthawi iyokha iyi iyokha ndifuna ndipase mulungu wanga ndifuna ndimugawire mulungu wanga ineyo nthawi iyi ndipemphere ndimuyamike mulungu wazomwe akunditani akundipangira akundipasa ndithu chakudya andipasa ndithu pokhala chilichonse ndili nacho mmoyo mwanga azibale anga aliyense akusangala ndayenda kumuyamika kumuyamika ndithu mulungu uja nthawi zonse kuti ambuye ineyo zikomo mwandikondera ndithu tsiku lalero mwakhala mukundikondera ambuye chaka chino chechi ndipo chandiyendera kunshiro ndito akakuma ndikweza ndito maudindo eh masala ale kumandikwezela nthai zose miyezi mapita msale kumandikwezela mafune kuma muthokoza mulungu mamuyamika mulungu pomwe wouli chifwanza ko pamene popo sanafikirepo yaye akukanika kufikira pamene popo ndiye no chimwe ndimaona kuti chachikulu munthu akha kuti chiyose chikuendera uchali chizili bwino uchali chikuja chachikulu wewe cha 10 mwapaka makapeleka cha 10 cha 10 rusisi zambiri yaye mulungu somwe amapempa kasaya kakogaja uchotsa pangono umpasa mulungu wako mukhanga kuti mukugawana mepa chiyose ndi chimainda bwino koma osati a ine kasaya kangaka pomwe kandiye seposo inda mai yaye yachulukitsa a isiza bwino aya chulukitsa ine ndi jetu imene ine ndi ja iyo senga iponyo chalichi angu jama zibusa acha ai iwe ukachipemphera kuti ine ichichi ichi ndende cha 10 changa ndikaponye ndithu kuchetsi kuja kaya kadya nindani kadya nindani zimezo zethu zibe nchito chifwa munthu amene akadya yesu kumudziwe kuti chikagwira nchira yesu kumudziwa mwina akamangira chalichi panda mazimwe zija zimakhala ndithu zanja yosiyana siyana iwe chabenga kuti wachipempherera nkuchiponya chiyo sida kuti wachipitani chikuendera ndi moyo wako umainda bwino koma osati ayi cha 10 chachani ayi nebandi dzingokhala kaya ndizingoja ayi alipo mulungu amakusiya ndithu pamene zimakuendera wakha kuti wesu kupereka zithu zimene zijazi zimakuendera kopya mano imazafika nthawi amaza kuponya paliponse mulungu kukusiya kuti a uyu ni musiye wajaira sakundidziwa ine kuti ndilipo kumpasa zonsezi zimafuna kuti mwina andizani andidziwe koma sakundidziwa ndende musiye nde mulungu amakusiya nde umavutika umaambira sokwani life yako chichose wewe ukhauri ulibe ukhala pa zero pacha ndiye no moyo umene wanzanga tifuna tigawaneko ngati mawu amenewo tiyeni tikakhala pena pake tidziyamika mulungu tikakhala ndi moyo tidziyamika mulungu fa anzathu ena ndithu lomwe ndiukamba pano anzathu ena atayachani ataya moyo ndithu anzathu ena atsikira kuli chete anzathu ena apanga ngozi ali pa ulu losiyanasiyana umafunika mwamuyamika kuti ine ambuye zikundiyendera zikomo kwambiri pazomwe zikunditani zikundiyendera moyo wanga kuyenda chonchi life yanga kuyenda chonchi mafika kumamuthokoza kumamutamanda ndi chiyose chimatani chimakhala chikuyendera mmoyo mwako osati kuti ayi ayi ine ndimangokhala basi zati mulungu sindikhulupirira ayi ndi muja wapambedzeka zoti ukamwalira muja ali mzimu mamasochera kumasokolowera ndilowera kuti ayi sizifunika eyatu munali ndine twase moyo monga mwa nthawi zonse ndinzanga King Kadeshi. Also, I want to like, comment, and subscribe. Thanks.